Ngaphambi kwehora, ngemuva kwehora, sanibonani bompetha bezibalo. Namuhla sizobala isikhathi. Udinga iwashi lezinti elenziwe ngosuku lwamashumi amathathu nanye. Uma ungenalo iwashi, lenze manje elisha. Sebenzisa ipuleti lephepha. Sika uthi olude nolufishane ngekhadibhodi. Namathisela izinti ngophini ohlukanayo noma ngophini wokubamba imali nebhande leraba. Umsebenzi wokuqala. Khombisa lesi sikhathi ewashini. Ligamenxe elisithathu. Ngakho uthi olude lukhomba isithupha. Likhombisa imizuzu engamashumi amathathu. Uthi olufishane luphakathi kwehora lesithathu nelesine. Ubani isikhathi ngamuva kokudlula imizuzu eyishumi nanhlanu. Asisebenzise iwashi ukusisiza. Hambisa uthi olude luye ngakwesikudla ngemizuzu eyishumi nanhlanu kanje. Uthi olude manje lukhombe kokuyishagalolunye. Ukuyishagalolunye kukhombisa imizuzu engamashumi amane nanhlanu. Uthi olufishane lusephakathi kwehora lesithathu nelesine. Ngakho isikhathi ikota ngaphambi kwehora lesine. Nenze kahle. Nakhu okunye. Khombisa lesikhathi ekwashini. Ikota ngaphambi kwehora lesihlanu. Uthi olude lukhombisa okuyishagalolunye. Okuyimizuzu engamashumi amane nanhlanu kudlule ihora. Uthi olufishane luphakathi kwehora lesine nelesihlanu kodwa lisondele kwesihlanu. Ngakho ubani isikhathi emuzuzwini eyishumi nanhlanu kamuva. Asihambise uthi olude luya ngakwesokudla imizuzu eyishumi nanhlanu. Uthi olude lukhomba kokuyishumi nambili okuyimizuzu engu-zero. Uthi olufishane lukhomba kokuhlanu. Ngakho isikhathi ihora lesihlanu. Ngqo. Kuhle. Umsebenzi wesibili. Manje ubani isikhathi uma imizuzu iyishumi nanhlanu ngaphambi kwehora? Asihambise uthi luye kwesokudla imizuzu eyishumi nanhlanu kanje. Uthi olude manje lukhombe okuthathu okuyimizuzu eyishumi nanhlanu. Uthi olufishane luphakathi kokuthathu nokune kodwa lusondele kakhulu kokuthathu. Ngakho ke isikhathi ikota kudlule ihora lesithathu. Yebo. Nakhu okunye. Ubani isikhathi imizuzu eyishumi nanhlanu ngaphambili? Sihambisa uthi olude luye kwesokunxele ngemizuzu eyishumi nanhlanu. Uthi olufishane manje lukhomba kuyishagalolunye okuyimizuzu engamashumi amane nanhlanu. Uthi olufishane luphakathi kokumashumi amabili nokukodwa. Ngakho isikhathi ikota ngaphambi kwehora lokuqala. Nenze kahle. Umsebenzi wesithathu. Ubani isikhathi kumahora amabili ngaphambi kokushaya kwehora lesihlanu? Uthi olude lumele luhambe luhlehle luye kwesokunxele kabili. Emva kokuhlehla kanye isikhathi kuzoba ihora lesine. Uma selihlehla kwesibili, isikhathi kuzoba ihora lesithathu. Ngakho isikhathi esingamahora amabili ngaphambi kwehora lesihlanu ihora lesithathu. Nenze kahle. Okokugcina. Ubani isikhathi emahoreni amabili ngaphambi kwehora leshumi nanye. Uthi olude kumele luhlehle kabili luye ngasekunxele. Emva kokuhlehla kokuqala isikhathi kuzoba ihora leshumi. Emva kokuhlehla kwesibili isikhathi kuzoba ihora lesishiyagalolunye. Ngakho amahora amabili ngaphambi kwehora leshumi nanye ihora lesishiyagalolunye. Nenze kahle kuze kube ngokuzayo.